Namhlanje kuphawula isihlandlo esikhethekileyo kwijaji eyinhloko ebheke kumhlalaphansi uRaymond Zondo. Ukuza nanjengoko namhlanje uZondo ewise isigwebo sakhe sokugqibela kwindibano ekhethekileyo phambi kokuba athathe umhlalaphantsi ekupheleni kwale nyanga. Oogxa bakhe bebezimase indibano ekhethekileyo babulele lo kaZondo ngomsebenzi oncomekayo wenziweyo kwicandelo leenkundla zoMzantsi Afrika kunye nokuzibophelela kwakhe kubulungisa. Okanti ke ephefumla koku, uba uZondo obonakale neemvakalelo eziphezulu ubulele wonke umntu obemxhasa kwiminyaka yakhe yokusebenza.
I see those people. When I look back at my journey of 27 years, and say they contributed to me being where I am today. When I was down and my soul so weary, when troubles came and my heart was burdened, when I was still and waited in silence, they came and sat a while with me. They raised me up so I could stand on mountains. They raised me up to allow me to walk on stormy seas. I felt strong when I was on their shoulders. They raised me up so that I could be much more than I can be. I'm grateful to them. Indeed, this journey of 27 years was not smooth. There were mountains to climb, and there were valleys to which I descended. There were storms that I had to contend with. But as I say, there were sunny days that I enjoyed.